iflag la unyuka ke lapha nasha suka ke umtjako wokugcina esinawo ke lana ake sibuye ukuthi ahleleka kanjani ke manje lamasha ngibona uKhethiwe's destiny ukhona lapha yana ukhona was booster ki Rafif's choice emerald green umuthi uyabuyela ngapha ngaphakathi ukhona umhlali uMaggie Smith Miss Gibson nangu one smart cookie Dame Mazona bese kuba lapha yana uMama's baby lapha le mumva Twinkle Star ukhona mama phakathi nendawo ayasondela ke manje adlula ku 800 siyambona uKhethiwe's destiny ukhona one smart cookie lapha yana ukhona Rafif's choice ukhona umhlali lapha na spirited fire aspirited emerald green Dame Mazona lapha yana ukhona Maggie Smith Mama's baby Twinkle Little Star ashaya sondela ke njengamanje abheke ku 400 meters manje ku 500 kodwa ubheke ku 400 awudlula ke manje 400 meters nangu Rafif's choice KHETHIWE'S destiny umhlali ukhona lo one smart cookie uyaza lapha no spirited flat no supposed to emerald green muthi uyabheka ngapha kwesokudla nangu Maggie Smith no one smart cookie KHETHIWE'S destiny washe wahlala phambili ke manje bayambuka wonke ke manje izinga KHETHIWE'S destiny no muzieni Mike Dicock bawushaya kanjalo umjaho Rafif's choice spirited flight angizange ngisabona ke ithombeke lapha ngasegcineni khona u Maggie Smith lapha abakhona lapha yana kodwa ke ke asingabazi ngewina yethu u number 6 u KHETHIWE'S destiny wawina umjaho omuhle kakhulu lapha umuzieni wawushaya nje olayini ehamba yedwa 1 2 2 3 lengths lapha wena wine ngayo KHETHIWE'S destiny washo wasaluthi umuzi wombambatha wathi ngiyakubonga weKhethiwe KHETHIWE'S destiny wena unkulunkulu wami njengamanje bese kuthi lapha two lengths ozange muva Rafif's choice spirited flight bese kuzongena yena u Maggie Smith Mama's baby ukhona lapha yana one smart cooker spooster key twinkle little star asibukeke lapha siphinde sibabongeleke futhi aba winile KHETHIWE'S destiny ucacise kuseyelinye ukuthi yena ufuna ukuhlala phambili ufuna ukuhamba ukuwina umjaho iHollywood syndicate nominee uMr. Anthony Dilpatch leli hashi leli aphethwe laphana eNarrow Creek Start ihashi leli liqeqeshwa uMike Dicock kanti beligitshele uye ujokwalo umuzi yeni siyababongela kakhulu siyayivala-ke manje le nkundla uthi-keke mina-keke sengivalelisa nje sihlangane ngolesithathu laphayana eGreyville umbheka phanje ngenkunzi yakwabo uphamba amaqili ngoba